Wonke umntu ukholisekile indlela okwazi ngayo ukusombulula ingxaki ngaphandle nje kwehlakani eliphezulu elingumcebisi wenkosi ogama lakhe lingu-Abhekla. U-Abhekla ke nguye umntu oqhele ukuququzelela imisitho yenkosi. U-Abhekla ke unomona sesisiphiwo sakho sokusombulula iingxaki zenkosi kuba yena uyohluleka ukulungiselela amakhekhe alingene umsitho. Athi ke u-Abhekla kwinkosi, le ngxaki yamakhekhe ilula kakhulu. Inkosi mayikubuze ngale yeetships zetabhile kuba zizo abangakwazi ukuzithekelelela. Ivumelwane kwangoko ke inkosi no-Abhekla ngokukhawuleza ize kuwe izokukubuza ukuba ingaba zingabangaphi na iichips zetabhile ezinokulungiselelwa umsitho. Inkosi ke lilonke ifuna ukwazi ukuba zingaphi na iichips ezityiwa ngabesilisa, zingaphi na ezinokutyiwa ngumthinjana. Uthe xa umbuza ngabantwana, yaphendula inkosi ukuba abantwana abavumelekanga ukutya iichips. Nakwesi isihlandlo ke, uye wayibuza inkosi ukuba kwenzeka ntoni na kumsitho ongaphambili. Ikuxelele inkosi ukuba kumsitho engaphambili kwakukho abesilisa abangamakhulu amabini kunye nomthinjana ongamakhulu amathathu. Bebonke ke batya ingxowa eziliwaka elinamakhulu amabini. Uphinde uyibuze ke inkosi ukuba kumsitho ongaphambili kulo kwenzeka ntoni. Ikuxelele inkosi ukuba kwakwahlukile kuba kwakukho nje abesilisa abalikhulu nomthinjana ongamakhulu amane. Bebonke batya nje ingxowa eziliwaka elinekhulu. Uthe xa uyijonga ke le mbali, waqonda ukuba noko akukho nzima kakhulu ukufumana impendulo. Ngokuthi uhlalutye le mbali uyoyamise nonobumba ukuze ukwazi ukufumana impendulo eyiyo. Uza kuthatha unobumba u-M umsebenzise ukucacisa iichips ezityiwa ngumlisa ngamnye. Uphinde uthabathe u-W ukucacisa iichips ezityiwa ngumthinjana ngamnye. Xa sigqibile ke ukuhlalutya umbuzo wethu, masijonge ke ngoku ukuba singayisebenzisa njani na laa mbali yokuqala. Xa sijonga kulaa mbali yethu yokuqala, sinabesilisa abangamakhulu amabini. Loo nto ithethe ukuba abesilisa bangamakhulu amabini batya ingxowa esingazaziyo esizibiza ngokuba ngu-M. Loo nto singayibhala ngokuthi ngu-200M. Umzekelo ke, xa umlisa ngamnye esitya ingxowa ezilishumi, bebonke baza kutya ingxowa ezingamawaka amabini ngokuthi siphindaphinde amakhulu amabini ngeshumi. Masiyibhale ke phalonto phantsi siyibonakalise ngokuba abesilisa abangamakhulu amabini batya kwezaa ngxowa sizibiza ngokuba ngu-M. Esiza kuthi xa simfumene ukuba u-M ngubani, simphindaphinde ngala makhulu mabini. Singasebenzisa ke lo mzekelo nakumthinjana. Sinomthinjana ongamakhulu amathathu. Nawo singawuphindaphinda ngeengxowa zeechips ezityiwa ngumthinjana ngamnye esizibiza ngokuba ngu-W. Loo nto ithethe ukuba sikwazile ukwenza ii-equations ze-maths ngokuthi sidibanise la 200M omele iichips ezityiwa ngabesilisa simdibanise no-300W otyiwa ngumthinjana. Loo nto ithethe ukuba balingana newaka elinamakhulu amabini engxowa zeechips. Makhe sijonge ke ngokuba singayenza njani nale yesibini imbali. Singasebenzisa kwa aba nobumba nakulo wesibini umzekelo ngokuthi sithabathe elakhulu labesilisa simbhale ngokuba ngu-100 m omele iingxowa zee-chips ezityiwa ngabesilisa, simdibanise nalamakhulu amane weengxowa ezityiwa ngumthinjana, esinokumbhala ngokuba ngu-400 m omele iingxowa ezityiwa ngumthinjana. Xa sizidibanisile ke zisinika elaa waka linekhulu leengxowa zee-chips, sibe siyibhalile ke ngoku nale yesibini umzekelo ngokwe-equation ye-maths. Loo nto isinike ukuba sinee-equations ezimbini ze-maths ekuza kufuneka sizisombulule. Xa sibona ke lo mzekelo wahlukile kuneziya ngxaki besidibana nazo ngaphambili, kuba besisazi nje ukuba abantu esinabo ngamakhulu amahlanu kuzo zombini, kodwa apha sinamakhulu amabini esilisa kumsitho wokuqala, sibe nekhulu nje kumsitho wesibini. Into esinokuyenza ke kukusebenzisa amathambo engqondo sijonge ukuba asinakwazi na ukulinganisa ezi equations zethu ukuze kuzobakho iindawo ezihlabanayo kuzo. Umzekelo, xa sinokuthabatha la equation yethu yesibini siyiphindaphinde ngo-2 o negative ukuze la 100 m ajike abe ngu--200, atsho ahlabane nalowa wala equation yokuqala. Masitsho siyenze ke le nto, siphindaphinde la equation yethu yesibini ngu--2. Uze ukhumbule ke xa usenza into kwi-equations kufuneka uyenze macala omabini ngasekunene nangasekhohlo ukuze ihlale ilingana njengesikali. Xa siphindaphinda u-200 ngu--2 xebe u-100 ngu--2 sifumana u--200 m. Xa siphindaphinda u-400 ngu--200 sifumana u--800. Phaya kweliya cala lase-left sino 1100, yena xa simphindaphinda ngu--2 sifumana u-2200. Uze ukhumbule ke ukuba lo mzekelo wala equation yesithathu sigqibo wenza uyafana leya yesibini, qha siyiphindaphinde ukuze sikwazi ukunceda sifumane impendulo esiyifunayo. Masisondeze ke naleya yokuqala equation kule sigqibo yenza. Unobangela ke wokuba siyiphindaphinde ngu--2 le equation yesibini besifuna ukuba sikwazi xa siyidibanisa nalayo kuqala kubekho indawo ezihlabanayo. Masitsho sizidibaniseke. Xa sidibanisa ke zombini ezi equations zethu siyabona ukuba u-200 m wale equation yokuqala uyahlabana no-200 m wale equation yesibini. Masitsho siyibonakalise ngokuthi sihlabe la 200 wala equation yokuqala nale equation intsha sigqibo uyenza yesithathu. Xa sidibanisa u--800 m no +300 w siye sisheke no-500 w. Kweli yacala langasekunene sino -2200 simdibanise no +1200 sitsho sisiyeke no -1000. Sibe sisombulule ke ngoku le equation incinci sishiyeke nayo ngokuthi sahlulele ngo -500 macala, sitsho sishiyeke ke ngoku nokuba u-w wethu ulingana no-2. Loo nto ke ithethe ukuba umthinjana ngamnye utya ingxowa zee-chips ezimbini. Nanjengoko simfumene ukuba umthinjana omnye utya iingxowa ezingaphi, singakwazi ukuthi sisebenzise loo nto ukufumana ukuba umlisa emnye utya iingxowa ezingaphi na. Kuza kufuneka ke sisebenzise kwa eza equations zethu kuba kumzekelo ongaphambili besisebenzise la equation yokuqala, ngoku masisebenzise le yesibini i-equation. Besino 100m plus 400. Kuba siyazi ukuba uW ngu-2, masibeke yena loo nto ilingane no-1100. Lilonge ke sino-100m plus 800 xa siphindaphinde la-400 ngu-2. Iyonke ke loo nto ilingane nala-1100. Ukuze sifumane ke impendulo yethu, masithabathe u-800 kuwo omabini lamacala. Sishiye ke no-100m olingana no-300. Siphinde sahlulele ngo-100 kuwo omabini lamacala. Loo nto isinike ukuba u-m ulingana no-3. Loo nto ke ithethe ukuba umlisa ngamnye utya iingxowa ezintathu, logama yena umthinjana esitya iingxowa ezimbini. Sibe ke ngoku siwuphendulile umbuzo wenkosi yethu, siyixelele ukuba umthinjana utya iingxowa ezimbini zee-chips ngegama umlisa esitya iingxowa ezintathu zee-chips.